kusoo abuurtay ku kusoo daayo waa koo sakara ama soo kafee ilaalay sukara bu ha gudboone ningalay kud kusoo abuurtay ningalay kud kusoo abuurtay ku kusoo daayo waa koo sakara In a lace of Carabo, I could call it Galatica.
Galatica, Shayanga, the Alura.